here at Tsitsana Comprehensive School in this area of Elundin. Incidentally, it happens to be the place where I was born at. It's an area that is very rural, that has got a number of fledgling schools, some of which in need for very serious support.
Ngihlala eQobeni. Qobeni yilali engapha komlambo. Kufuneka every day ndivuke ndize esikolweni. Wamgama esiuhamba yomde. Xa kunethe imvula umlambo uyagcwala. Futhi kufuneka uba sifike early esikolweni. Asikwazi ukufika early esikolweni, siswele i-transport apha esikolweni okokuqala. Xa sifuneka singene i-morning class kunabantu abahlala kude. Abanayo i-transport. But noba banayo xa bengena i-morning class mos i-transport ayifiki ngelaa xesha abafika ngalo. Yiloo nto esenzela ukuba kube nzima ukufika eli esikolweni. Abanye abantwana besikolo bahlala ngapha phantsi kwentaba komkhulu. Loo nto kufuneka bevukile ekuseni. Umntu uhamba into engange-2 hours ukuzofika esikolweni. Kufuneka afike afunde aphinde abuyele endlini. Ulambile akanayo nje ukuba free apha esikolweni. Uhamba i-long distance. Loo nto yenza uba angakwazi ukufumana izifundo ngoba nakulo long distance uhamba ebusuku. Loo nto ingamfaka engozini kuze kukho safe.
Kukhona abantwana abatravelisha long distances and then as of yet abekho accommodated kwi-scholar transport ngenxa ye-budget constraints kwicala lika-scholar transport. Babe ke ngoku batravelisha i-distances which are even more than 5 kilometers ukuza esikolweni no more than 5 kilometers ukuphindela emakhayeni abo. Loo nto isinika i-challenge kwinto ye-late coming, isinika i-challenge kwinto ye-poor attendance.
We had scheduled this day to come and offer support particularly to learners that travel very long distances to get to school. With the help of the MTN Foundation, with access to some of the bicycles that we left over, particularly for those learners that come a long distance coming to school. We also had school shoes, particularly for the young ones. We're going to leave ultimately 200 pairs of shoes here to support school, learners to be able to really go to school where they wouldn't easily be discriminated against those who come from relatively well looked after families. And of course we had cooperation with the Bible Society. They've also come in handy to try and help in molding some of the learners spiritually by actually donating Bibles, which has helped a great deal. But more importantly was to bring together the stakeholder community of our schools, SGPs, learners, Department of Education, as well as parents, so that we can have a compact here with them that will look unto sustaining the functionality of these schools, meeting up to the challenges they will be meeting from time to time.
Siyabulela kwi-Deputy Minister ngokusiphathela ibhayisekile nezihlangu. Sizotho sikhona ukuziqhenya ngokuba singabantwana balapha comprehensive sikwazi ukuhamba isikolo sifike early. Sitho sikwazi ukulungisa apho besingakwazi khona.